Listen to me, church. I'm about to go now. Listen, Bible again. What is the number of house? What get up on command?
Oh, Jesus.
God has asked. Because you have to get with me. La la la, you can't feel it. Kwafika lo nguhlobo lwabantu.
Hawu kodwa mbuyazi.
Yakujwala. Alukho uhlobo lomuntu alalungekho.
Hawu.
Let the Bible inkosi. Mkhatshi.
Hawu.
Yathatha iwine la. Yaduza. Kuthe. Isithi iwine usengeke kamnandi egazini. La isi right. It is dangerous. Which could not be because I saw a phone on the team for Kobea. But she has a left to live on the land of him to be a million one time.
Jesus.
Something now. And you may help the eBhayibheli uNkulunkulu masefuna ukuthi uma inkosi ifuna ukuqeda umcimbi kaVashithi ithi hamba yongibizela uVashithi ngoba kodwa ifuna ukushumayela before niyongena kule ndizokhuluma ngayo sithandazele ngoba ifishane njalo igoli lemasi ngoba sangisha igoli uVashithi unikwe zi opportunity Unitholile invitation wanika nethuba lokuba angayi ukuyovela phambi kwenkosi ithi iBhayibheli saphuma isimemo Vashithi awusabonisa ubuhle bakho nasi ikhulu segcwele kuphela nabantu awusokhombisa laba bantu how beauty you are futhi ngifuna ukuvala ngawo lithi iBhayibheli uVashithi Uvashithi wathi ngaloso sikhathi i-audience ihleli njengoba sihlelile nje ilinde ukubona usamemezelile u-Ashifa Roshi wathi nginibonile ngikhulu nashayela izandla ngibe right ngalibona nani bathi nashayela izandla naba right kodwa ithole thiwe lakho naye Gold nenkomishi ebizayo ngifuna ukunibonisa ubuhle bami obcomplete but Vashithi awulunge uzobonisa lesi 90 engidlala lithi iBhayibheli wathi uthatha umqhele wakho ufake ekhanda lakho usuzovela uthatha umqhele wakho Vashithi mina ngiyakwazi ngifuna ukukhombisa intasenhlizweni yami sengiqoka abantu sangibiza abantu ngabiza ikhulu asibheda ngifuna bazobona how beauty you are ngicela ushaye iwoke abonele into ethi ubuhle benkosi abonele into ethi
Hallelujah.
Uvashithi. Wathi no. Unqabiso ukuthi kunephathe eqhubekayo. Yebo. Yazi ngabe ngiyangena into ukushumayela ikhala kathi. Sengizwe isifiso singene. Sengizwe ukukhuluma na webazalwane. Uvashithi. 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 Baye ngokuya bazophelwa isikhathi manje. Amen. Athole opportunity. Bathi bayayimisa.
Hey!
Uyani ke? Oh, mhlawumbe ongazi. Lo mbaba meshumayela kushumayela kanje. Yebo. Hambe emva kwakho nje. Mungizwe manje. Uzongizwa la ngizokhuluma. Come. Uvashithi. Uvashithi. Athi no. Inkosi yayingakhipha umqhele kuphela yayikhipha nendanda nering. Uvashithi uthi no neringi lecrown.
Kwenze njani?
Uthi no negarment. Uyazi ubulawa yini uVashithi mageke omkhulu? Ubulawa ukuthi ama benefits ecrown nama benefits ering nama benefits egarment. Amnikeza uDumo kwaze kwalandeka necrowd kanti ilandwa icrowd nering negarment wayitshetha uyena uVashithi kanti ikhalotho icrowd iring igarment
Shut up!
Moi, je suis le fâché. Oui, assez. first, then we'll go through that. Okay.
Yeah.
What law? Yes.
Yeah.
Nice. Well, I said thank you. Bag application again. Make some money. Let it be. Watch. Let us come and go, Bazan. Sell the money.